Kungiphambi somoya yazi nena. Into engifuna ukuyenza mina phansi kwami nawe ukuthi silungise i-relationship yethu sibe bangani futhi. Ngifuna ukuthi utshelwe yimi lolu daba ngoba bengazi ukuthi kuzofika kuwena.
Expecte ukuthi mina ngivume ukuthi wenithathe umeli uthi. Ngivume ukuthi unganami ungithathele.
Usamthanda?
Yes, ngiyamthanda.
Oh, gotcha.
Kuyangithusa ngoba mina bengazi ukuthi-ke uMandisa angisathandani naye futhi-ke sengidlulile kuyena njengoba naye ade esethule nje engasasho lutho kumina.
Mngani kamthanda?
Ngiyamthanda.
Umaleleni?
Umaleleni?
Ama-issues.
Ama-issues wami naye lawo. Awungeni wena lapho uhlangana futhi umaleleni.
Ahlahlele ngokuthi azobuyela kumelusi.
Yebo, ngisazobuyela.
Athe ninyane emngane ahlukanile naye.
Awungeni lapho wena. Ukuthi iminyaka mingaki uhlanganaphi ukuthi iminyaka mingaki. Isona sami ukuthi gayelile ukuthi wena.
Ngani wena umyekile umelusi?
Ngimyekile.